Oh, 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 hey. Oh, 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 hey, yeah. Oh, 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 yeah. A fulegi la masango. Hey, yeah.
Batelechi ki a lidumedisha. Mogwe di mogae re le boga ka kang gore o tshele tshatshile o tshe na go ye o tle o lebelele Omega Channel God's Word at Work Ministries re tla go wena re le motulong ya Mantheding ka mo go la ga digale mo Polokwane ka Limpopo ka re ga le tshatshile le botsile re le kwa lentsola modimo a re ba leng motheletsi mo bukeng ya Numbers re le go bala mo bukeng ya Numbers chapter 13 Yona re bala mo go verse 27 ke tla bala ka sejahlapi ire they gave Moses this account we went into the land to which you send us and it does flow with milk and honey here is its fruit but the people who live there are powerful and the cities are fortified and very large We even saw descendants of Anak there. The Amalekites live in the Negev, the Hittites, the Jebusites, and Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea along the Jordan. Then Caleb silenced the people before Moses and said, We should go up and take possession of the land. For we are certainly able to do so. But the men who had gone up with him said, We can't attack those people. They are stronger than we are. And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. The land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. We saw the Nephilim there. The descendants of Anak come from Nephilim. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them.
Mutheletsi. Ekwa mo verse 33. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them.
Mo re batile go gona lentsola modimo cha tshinla le khono mutheletsi. Re bala ka ma Israele ge ba fetse go tshwa motseng wa Egypta. Modimo o ba ntshitse ka letsogo la gagwe le le maatla. A ba ntsha a re go bona ga ruma Moshe in the book of Exodus chapter 3. A re botsa Farao gore a lokolle setšhaba saka. Ba ye nageng ye ke ba beetse go yona. Nageng ye e le gobane e na le maswi le dinosi. Ma Israele mo re balang gona re bala mo Numbers chapter 13. Re kwa modimo a rela moshe a re romela bana ba ye ba explore go ba ye ba spy naga yeo ba tlo yang mo go yona e le go naga ya Canaan. Lentsola modimo le re ba ile ba ya bana ba bua. Ka nnete ba fitlile ba bona naga yeo. Ge ba bua empa report ye ba nang le yona ba e botsa ma Israele ga e gatlheditsebe. Ba re e naga yona ka nnete na le masuli dinosi. Ibile le di enya cha yona re di khile shiche e upya mona re nye o gona le mahititi ma jebusi ma amakalite ma anak cheka moka di gona batho ba naga yeo ke di tshiripa ke magema le rena re rile ge re tebelela pele ga mahlo a rena ra bona re le di tshiye le bona ka gontse ke se o ba se bonang ge ba re lebelela Mutheletsi today molaitsa o re rata go re bolele ka ona. Ke taba ya gore modimo o na le a good report ka bophelo ba gago. Modimo o bile le gopolo ye botse ya maIsiraele. Aba gopolela go ba ishana geng ye botse. Yeo ba ka go phela go yona ntle le bogoba. Yeo ba ka go phela go yona gore ba ile tshwelopelo le gatelopele. Le gore bana ba bona ba tle ba be le gatelopelo le tshwelopele. Modimo aba ntsha ka letsogo la gagwe le matla. Aba libisha gona na geng ye. Rena go e fitla ya gore ba itukisetse bona ma Israele gore ba ye ba conquerena ga yeo ba itsiele bona ba bolela mantsoa maswabishanga kaka ba bolela gore re be re le ditshie
ge re le ka re ga motse o re be re bona re dinyatsa ka mantso a mangwe re be re se selo ge re titibelela ba tsene ke letshogo kudu-kudu ba tsene ke letshogo ge ba lebelela batho bao ba leg mo nageng eo ge ba ba lebelela ba bona e le magema bona ba tepona e se selo ba lebetse seo modimo a ba boditšego sona a re go bona a re lena ke le file yona naga e bjale motheletše ke rata gore o le mo gae tšatšing la lekgono ke go eletše ke go botse mantsho a gore God has a very good report about your life. Modimo o na le kakanyo tše botse ka bophelo ba gago, o na le dikgopolo tše di botse ka bophelo bja gago, o na le se a sengwadileng mathomo le mafelelo a bophelo ba gago. Mopisalomo o re matšatši a ka a bophelo o a tseba go tloga mathomo le go fihla mafelelong. Modimo o tseba ga botsebotse gore wena o motsweleledi, wena o mofenyi, wena o yo a kgonang tsotlhe ka Kereste Jesu yo a fa matla. Modimo o tšere ma Israele a ba a fela yona naga yeo a tseba gore le tšeo le badudi bao ba bego ba le gona mo nageng yeo yena Modimo o tlo ba kgonisa gore ba kgone go thopa naga yeo ba dirago mo go yona. Eupia bona ge ba bua go lebelela naga yeo ba bua ka dipolelo tše dimpe tše e le gore ba ile ba di fetišetša go ma Israele ka moka. Motheletše re bolaiša bontši ba rena ke gore re tsebelela jwang. Bontši ba rena re tsebelela ka mahlo a lenyatso. Bontši ba rena re tsepona re se selo. Motheletše ge wena o sa ditumele gore o selo, le fase le ka dumela jwang gore o se sengwe. Ge wena o bona o se selo, batho ba bangwe ba ka kholwa bjang gore wena o se sengwe. Ge wena o tinyatsa, wena o no bona o le hold cop, wena o no bona le gore o paletse ke sekolo ka satjwela pele. Wena o no bona le gore o give up le ka re ga bophelo. Le fase ngona batho ba go tshee jwang. Motheletše re go botsa ka segwa ba rata go bolela mantswa, ba re you are what you say you are. O se wena o se bolela ka molomo wa ga gore o sona. Jwale ma Israel Asia Modimo o beile o re ke bona ba ile tsiang naga ye o re ke se tshaba sa ka seo ke ipopetse go sona e u pia bona ga ba tipone ka ditlhole o Modimo a ba bona go ka lona re tletse bophelong bo re phelang ka gare bona bontši ba rena re tshwenya ke perspective ye re nang le yona ka maphelo a rena e dira gore re be le confidence ye nyane re skebe ra titumela re skebe ra tipona re ka gona go achieve selo le batho ka ntle ba ka yema ba re lebelela ba bona ile gore ba re admire ba bona ba kgatlhwa ke tseitse mo pele ga rena gone bjale ke fe motlhala ona le ngwana a kgona go opela le go ka mmitsa wa mmotsa wa re wa tshwa re keng o kgona go opela a ka go araba re a iyo ke no leka ka baka la gore le yena ga a tepone a gona le yena o nyatsa neo yeo e le go mo go yena yeo Modimo a e beileng. Motheletše re ke go botse ga se seo wena o tepotsago sona ka bophelo bja gago ke seo Modimo a se bolelago ka bophelo ba gago se e leng gore se botlhokwa a re beng seo Modimo a se bolelang ka maphelo a rena. Lentswe la Modimo le bolela buka ya Jeremia chapter 1 go ya go verse 10 Modimo ga a roma Jeremia. Jeremia ga araba Modimo o re o nroma ke le mang ka lebaka la gore ke sale yo monenyane ke ngwana ga ke kgone gore ke bolele. Re kwa again ge Modimo a roma Moshe in the book of Exodus. Modimo o rala Moshe o re Moshe tsamaya yo lo kolo setšhaba sa ka Israele. Moshe o re go yena gore Modimo ke le mang ka baka la gore nna ga ke kgone go bolela. Motheletše re ke go botse ga o tsebe gore o mang and ge o sa tsebe gore o mang o ka tsogile wa kgona gore o conquer dilo tseo Modimo a go beetseng tsona. Modimo o file tse di botse Modimo o beetse tse di botse e fela gore o kgone go di fitlhelela o tshwanetse o kgone go di fitlhelela as ngwana wa Modimo. Lentswe la Modimo le bolela gore in the book of Revelations le bolela gore we are kings re di kgoši e bolela ka Kereste Jesu iri he is the king of kings. Di kgoši tše ke bomang ke rena ge e bolela ka rena gape gape ge re le di kgoši. Lentswe la Modimo le re botša gore ge re bolela re fa melao re a laela bjale ge re tseba gore ke rena bomang ge re tseba gore Modimo o reng ka rena re tlogela go ratharatha le dithapelo tša gona e tlogela go ba dithapelo tša go ratharatha matšatšing a lekgono ge o ka theletša motho a rapela motho wa ona wa tseba he Modimo ke a kgopela he Modimo ke a kgopela he Modimo go ka nkwela botlhoko motho o lebetse gore Modimo o mo filetše ka moka o mo dirile kgoši. Lentswe la Modimo le re re ba jalefa ba le godimo le Kereste Jesu tsohle tše e šetše e le tša rena. We are heirs together with Christ Jesus rena bokgwa ba rena re šetše re bokhumane ka Kereste Jesu bjale ge motho a ema a rapela dithapelo tša go ratharatha o a moka gore motho o ga a tsetse bore ke ma ga a tsebo ke yena ma ga a tsebo re ke yena ngwana wa Modimo ga a tsebe maatla ao a le go godimo ga gage. Motheletše re ke go botse lentswe la Modimo ge le bolela ka rena a ke boele morago go scripture sa Jeremia. Modimo o re go yena gore Jeremia ke go tsebile pele ga ge o sa rokega ka gare ga popelo ya bommago ke ya go tseba o waka jwale motheleji modimo o tseba motho yo mongwe le o mongwe o re tseba ka moka ga rena o tseba le matla a beileng ka gare go rena ge re amogela morena Jesu re ba dibopiwa tša diswa re a fetoga ande morena Jesu le ge a tloga lefaseng ga a re tlogela re le noši o rile go rena a re the book of acts a re ke tlo lefa maatla morena Jesu o re file maatla ka moyo o halalelang a leng ka go rena jale a re tlogeleng go ba bapholoso bao ba ratharathang pele ga modimo re sa tsetsebe gore re mang bontši ba rena re senya polane yeo modimo a e beileng ka gare ga maphelo a rena modimo o re rena re ba fenyimoka empa rena re reng rena re ba thopia rena re ba lokolotsweng go ya ka modimo eupia rena re ba golegwa go ya ka melomo ya rena o seo molomo wa gago o se bolelang gore o tla ba sona modimo o re wena o mo fenyimoka letso la modimo le re botsa gore we are more than the conquerors in Christ Jesus ge re kopana le mathata re kgona go tseba rena re bahlodi re ba fenyi ge re kopana le mathata re kgona go tseba gore le ge re kopana le dilo tseo di re thibelang bophelong re kgona go tseba gore I can do all things through Christ Jesus who gives me strength le ge re kopana le diemo tsa boima re kgona go di commanda ka melomo ya rena ra re wena seemo tloga mo pele gaka ka lebitso la Kriste Jesu a re tsebeng gore re bomang gobane ge re sa tsebe gore re bomang re gatsaka ke mathata a lefase re gatsaka ke satane le meboya ya satane e ya re notlelela e ya re laola e ya re gatselela re palela le go ba le tswelo pele ka ra maphelo a rena re feleletsa ebile re ipelaela rena re belaela sela se modimo a se bolelang ka gare go rena sela se se botse seo modimo a lekang go se dira se feleletsa se palela ke go tswelela ka lebaka la gore rena ga re na holofelo mo go sona ga re tshepe ability yeo modimo a e beileng ka gare go rena ngwana morena e re ke go botse ge o itebelela itebelela ka leitlho la go kwešiša gore o mang you are a child of the most high and holy god you are a victor o mo fenyimoka ka Kriste Jesu o mohlodi wena lentswe la modimo le bolela gore wena ge o etla go wena o šogofetse o mo šogofatswa lentswe la modimo le bolela gore ka bophelong ba gago moloi mo go wena ga bo kgonege lentswe la modimo le bolela ka bophelo ba gago le re sa wena se kgomang ka matsogo a gago se tlo šogofala le re lentswe la modimo bukeng ya Deuteronomy re o šogofetse go tsena ebile o šogofetse le ge o etswa modimo o re go wena o re ke tlo šogofatsa le dijo tšeo o di jang e šita le metsi a o anwang bjale bana ba modimo a re tlogeleng go ratharatha re se ke ra tsetseba gore re bomang because ge re sa tsetsebe gore re bomang re fa satane chance ya gore a re define a re se ke ra dumela go ka phela le batho ba bantši o ntse o ba tsheletse ba bolela motho o tla go botsa raoa lebaka la gore ke seka sekolos because ke bele go kare ga lapa la go sokola aoa nna lebaka la gore hehe ke ime ka pela ke gobane nna he what what kore motho o phela a ratharatha motho o phela a ratharatha o feleletsa a tšea maemo a bophelo ao a belegweng ka gare ga ona wa nkwešiša motsheletše e seng ao a tlileng le ona lefaseng maemo ao yena a khumaneng mo lefaseng o feleletsa a tšea a di defina ka ona that is why re kwa motho matšatšing a re phelang gona ke tlhoile gampe kgwetse ba bolela ka motho ba re ngwana o la ke šuana ga ana batswadi le ena a re ga a tsitsebiša raoa nna ke nna tšhuana ga ke na batswadi go tlhoka batswadi ke seemo seo se bileng gona bophelong ba gago ga se seemo seo o tshwanetse o phele ka gare go sona o ka no ba o tlhoka batswadi mara ga o ile o felela o tlhoka batswadi ke tše dingwe tša di-speed humps tše re di kry-ang mo tseleng ke dibambara tše re etsang re di kry-a mara seo se a se re gore di namile di emiša maphelo a rena a se gore namile ka baka la gore wena ga o na batswadi a se baka la gore wena o imile o sa le monnyane namile bophelo ba gago bo fedile modimo o ngwadile tše di botse ka wena god has got a good report about your life you are going gore o ile o phagama o ile o feleletsa sekolo o dutse o imile o sa le monnyane o ile o tswela pele wa ba wa nyalwa seemo sona seo se ntse se go tlhagetse o ile o tswela pele wa ba ya university o dutse o imile le o monnyane o se ke wa dumela gore seemo sa gago sa bophelo se gatelele goba se define ke di-situation le di-circumstances tše re di khumanang ka gare go tsona di-circumstances di a feta mara seo modimo a se boletseng ka wena se ka se tsogile sa feta modimo ga se motho ga ana maaka modimo ga se morwa motho mo a ka fetolang kgopolo seo modimo a se bolelang se a phethagala jwale tseba tšatšing la legono gore ge modimo a re wena o mo fenyimoka o mo fenyimoka maiseraele ba ile ba palelwa ke gore ba bone promise land ba tsene ka gare ga motse wa kanana ka lebaka la gore bona ba rile ge ba tsetebelela ba bona e le bona ditšie pele ga batho ba kanana ke ka goo ba boletseng ka melomo ya bona lentswe la modimo le bolela in the book of numbers modimo o re go moshe o re moshe botša maiseraele gore jwale ka ge ka melomo ya bona ba bolela seo ba se bolelago ke tlo ba dira go ya ka melomo ya bona se o ba se bolela ge ile gore wena o wa bolela gore I am a loser then you must know o tlo no ba a loser if wena o bolela gore nna ke hold cop then wena o tlo no ba hold cop ge ile gore bana wena o khona bolela gore nna ka gešo a ona wa ile ga university then lo wena o tsebe university o ka sugile wa e bona ge wena o bolela gore awa nna nna nka sugile ka kriya mereko then o skebe wa makala ge batho ba tsoga ba ya di busing ba namela di bus ba bang ba bua di mereko ba rekile le dikoloi wena o palla le go no kriya mereko ke se wena o se bolelang ka bophelo ba gago ge o khona bolela ka molomo wa gago o re nna nka sugile ka nyalwa ibile le ka gešo le nyalwa a lego then o skebe wa makala ge di kacha ga go dinyalo wena o sa nyalo ge o gona go bolela ka wa ga go molomo wa gago o re nda ena ibile ka gešo le batho ba gešo a wa go tloga gale bolwetse boki ke ba borena bo bolaile bo koko bo bolaile le bomma le malomo khuile wa bolaile ke bona gana bya le botshwere nna ke bolwetse ba gešo ke ya botseba ke se wena o se bolelang ka molomo wa gago ke se o se tlo go tlhagela motheletse modimo o bolela gore matla a lekhu le bophelo ke a beile go dimoga le lemela gago ke beile matla a lekhu le bophelo go dimoga le lemela gago se o se bolelang ka molomo wa gago ke sona se o se tlo go tswelelela gopola gore modimo o reng o re in the book of Proverbs 18 verse 21 o re life and death is in the power of the tongue se wena o se bolelang ka molomo wa gago se ka tlisa lekhu go ba se ka tlisa bophelo mo go wena the same thing it applies ge modimo a bolela in the book of Joshua modimo o rela Joshua o re Joshua buka ye ya melao akanya ka yona boshego le mosegare o dire ka yona gore o tle o be le katlego ye botse go ditsela tsa gago tsotlhe ka mantswa ba modimo o re Joshua buka ye dira ka yona se o se bolelang ebe se o se leng ka re ga buka ye batho ba bantsi ba noetsa ba bolela dilo ba te thogaka mo maphelong a bona ba itile ba bolela dilo tse botse tse modimo a di boletse maphelo a bona di sa tswelelela ba itile ba bolela dilo tse di rwakang le bana ba bona ke ka go o kgone go tsa mma a bolela ka ngwana ga a re o ino ba tlhogo e kgolo ga a tsebe selo mara o a makala ge ngwana o na sekolong a feila le gono le go sasa o a feila le go sasa o a feila o a lebala gore e tsane nna ke nna ke morogakileng ka molomo wa ka lentswe la modimo le bolela bukeng ya Deuteronomy modimo o re ke beile pele ga gago dithogako le ditshogofatso jwale wena kgetha bophelo e busa gape e bolela gona mo bukeng ya Deuteronomy again in the book of Romans modimo bolela gore bophelo bo mo lentsweng lentswe la mang la modimo o re lentswe le ga le gole mo re kareng ke mang a ka yang ka le godimo nga ya letsea go ba ke mang a ka namelang lesela watle a ya ka moshola a tla le lona lentswe le lentswe le mo melomong ya lena ke ka go lentswe la modimo le reng bophelo le lekhu e melomong ya gago motheletse bo molomong wa gago wena bolela tse botse tse o di tla go phedisa o bolele ka molomo wa gago o re nna ke mofenyi monka o re nna I can do all things o re I am a new creation in Christ Jesus o re nna ke gona tsotlhe ka Christ Jesu ya mpha go matla ge o bona seemo se ba boima mo go wena o se gatake o re ntloge morago o re nna ke fentse satan o ka tlase ga dinao tsaka bjale bontšhi ba rena re a tshoga ga re tsebe gore ge diemo ditla re tlhoka lentswe la modimo ka gare go rena re empty ga re bale lentswe la modimo ke ka go seemo ge setla se tla go tlhalosetsa wena gore wena o mang ka re wena ga o tsebe gore wena o mang ke ka gore bona maiseraele ge ba fitlha ba tswele motseng wa egepeta e le setšhaba sa modimo lentswe la modimo le bola gore e ke setšhaba se modimo a itiretse go sona a tepopela sona ka matsogo a gagwe a mabedi ba tswele ka gare ga motse wa egepeta e le setšhaba se modimo a itiretse go sona ka lebaka la lerato empa ge ba swantse gore ba tsene ka gare ga kanana jwale ka setšhaba seo modimo a etilego a se bontšha le maatla a gagwe ba bone metlholo ya modimo o ba fepile legana teng o ba apešitse o butse lewatle ba feta ka gare ga lewatle le le omilego mara ge nako e fitlha motsotso o fitlha wa gore ba tekelelelwe gore le gare ga sona seemo se modimo yone ola a nang le rena o sana le rena bona ba tenyenyefatsa ba re le ge re tetebeletše re bona e le rena ditšie le ka pele ga mahlo a bona motheletse o tepona jwang mogedi mo gae o tepona jwang ge o tetebeletše o bona eng a o bona morwa go ba morwedi wa modimo ya phelago a o bona morwa go ba morwedi wa modimo yo a kherile go purpose ya modimo ka ga phelo ya gagwe a o bona morwedi go ba morwa wa modimo o ana le go le matla ga o noshi motheletse o filwe matla ka lentsweng la modimo lentswele la modimo ke lona matla a pholoso gore na ba o re le dumelang seo re se bolelang ka melomo ya rena se a phethagala When God created the heavens and the earth in the book of Genesis chapter 1, o bolletse fela lentswe are let there be. Mushomo wa rena jole ka bana ba modimo ke go bolela, it is to speak the word, and when we speak the word go tshwana le ge modimo are let there be light, moyo halalela wa tsama wa tlisha sietsa. God speaks those things tsho di sebe wona, he spoke them into creation. It says in the book of Romans lere modimo ke mo phirisha bahu yena yo a bitsa go tsho di sebe gona jole ka ge di le gona o di bitsa ka eng ka lentswe la gagwe jole le wena bitsa tsipolele ka molomo wa gago gore ke nna mang bolela le diemo tseo lebaneng le tsona o di commande wena ka bo wena gore diemo tseo di tloge mo pele ga gago ka lebitso la Kriste Jesu o file maatla motheletse maatla ao ke lentswe la Kriste Jesu le šomiše lentswe le lentswe la modimo le bolela gore ga gona seo se dirilwego lefaseng le ge e se ka lona lentswe lentswe le le ya phela lentswe le le gona go fetola diemo lentswe le ke lona le modimo a le bolelang ka wena o re o mo fenye moka ka Kriste Jesu yo a go fa go maatla wena o re o mang o re o se bopi wa se seswa o re ge Kriste Jesu a le go wena you are a new creation wena o re ke wena ma o sa tipitsa modiradibe o sa tipitsa mmolai o sa tipitsa ola o bogo le yena gale pele o amogela Kriste Jesu o re morana Jesu ga a bolela o re ba ba le go ka gare go nna ke le ka gare go bona ba tla phela wena o reng o bolela bophelo bophelong bja gago goba o bolela lehu bophelong bja gago
motheletše ke rata go eletša mantswe a dumela go modimo dumela go lentswe la gage ka go fetiša dumela seo a se bolelago ka wena tseba gore o mang tseba gore o ngwana wa modimo go na le phapano gare ga go ba motho wa lefase le go ba ngwana wa modimo seo modimo a se bolelang ka bophelo bja gago seo a se bolelago ka leina la gago ke sona seo se tlo go phethagala bophelong bja gago ge o se dumela ge o se tšea empa ge o ka se tšea wa se reversa wa se cancela ka mpelelo tša gago tše dimpe o tlilo makala ka gore bophelo ba go tlo feletša bo sae felo lentswe la modimo le re botša gore modimo yo o re tseba ka moka ga rena o tseba le dipalo tše di lego mo meriring ya rena o tseba le merero ya o beileng ka gare go rena o tseba tsohle ka rena. That is why ge modimo a re fa maatla o re fa maatla a go achieva dilo tšeo a di beileng ka gare go rena gore re kgone go di tsweleletša jale wena motheletše ke go eletša tle tšatšing la lekgono be mindful of mantso ya gago tlhokomela mantso ya gago di tsebe gore o mang metlhe le metlhe ge o ekwa ka gare go wena go na le lentswe la lenaba le le lekang go go gatelela le le lekang go go botsa gore ga o selo boela go lentswe la modimo o tennyake ka gare go lona lentswe le o se ka theletša lenaba satane a go botsa gantši le gantši le gantši gore you are nothing gore wena you will never accomplish anything gore you will become a loser mo bophelong ba gago wena theletša seo modimo a se bolelago ka wena because God has a very good report about your life. He is taking you to a place where there are achievements. Che ileng gore lwana o tla re go di lebelela. Wa bona gore che tsona ka nnete ke ka mogau wa modimo. O seke wa tenyatsa motheletse. God is true. God is faithful. God is able to keep his promises ka ra bophelo ba gago. Wena tseba gore o mang. Le ka ra dithapelo go rapela. Tseba gore o rapela o le mang. Tseba gore o rapela o le ngwana wa modimo. Tseba gore o rapela o le mojalefa wa legodimo tseba gore o rapela wena o yeme le Kriste Jesu ebile a go rapelela bošego le mosegare a sa kgwaotse o seke wa tepelaela ke a dumela gore molaetša o go šogofaditše ke a dumela gore o tlo itebelela go tloga lekgono ka leitlho le leswa ke a dumela gore go tloga lekgono o tlo dumela go seo modimo a se bolelang ka bophelo ba gago modimo wa khutšo a le šogofatše.
Oh, oh, oh.